kodwa evil. Thola ukuthi mina ngicabangela wena uSathane. Angizenzi ra. Ispirit ongeke usibone. Like Illuminati yabona like ngama demon. Yabona ahlala ihamba kumhlaba wonke ekhangelana nenantoza nemizimba yabone engekho strong yabona. Thola ukuthi ngena la kuwe. Wena uzibona wenza izinto ongazazi nje ongaziqondi kahle ukuthi zikhiphani kanti. Ucontrolwa yilezi zinto.
Mina one day ngake ngasho ukuthi idemon ifana notshwala. Uma ungasuye jele namhlanje usamfowethu wagwetshwa life about 3 wenzani? Athi bra wami ngabe ngihamba amanga ngazi ngangidakile. So idemon ngithatha kanjalo uma ngingene kuwena wazwe. Ubona usuwenza izinto ezisinathi wenza izinto ongazazi. Uzobantu bebiza umagaja akekho umuntu othi mina namhlanje ngicabanga ukuba umagaja ukucemba wami. Hamba ushaya abantu aropinga niyaziphinga lena 3 years. Demon
ngiyilela ngoba laba bantu abazenzi mfethu everything it's business yabona it's business aba bantu mabangazuzenza lezi zinto akho umuntu
then what is the solution
inando ze police station hayi angeke ibe na business even yabona isibhedlela lento mina ndingasihambi ba iclinic isibhedlela
amaphilisi mfethu lawo esidlayo it's human body we are eating about
everyadlala we are sinzenza lapha emhlabeni. Do you know that ukuthi vampires isa exist namanje? Sibuza iquestion lamagazi simane kuthiwa liyo check igazi lakho. Ayikho yonke lanto. You blind. Awusebenzi nje baba. Lamagazi
khona lento kuyikhuluma.
Ayathengiswa lamagazi.
Khona lento le kuyikhuluma se Cape Town le. Ukuthi benenzani?
Oh nge like impintshi yabona e Cape Town mina ngithi ngikhulele singamlene. So ngikhule namangamla. A blomma kuma Hollywood London lezi ndawo. So into ibiyenzekana siphume ebathini yabona. Iparty yakho ibingaselwandle ezintabeni so elantoze bese se Hout Bay. Eparty uyayazi umeni moyi Hout Bay. Ingaselwandle yabo. So ukuya ukusuka edladleni yabona ukuyelwandle it takes only 5 minutes. So mina ngihleli nezimpintshi zami zalamangama yabo. Athi kamangama hayi man. Masike sichiften indawo sibe se Kings Bay yabona. So athi must practice le evil. Hey nami ndingazithola uyazi uma uthomane nabantu abarich amangamla nawe uya ngokuthi how se life in yabo. So sifika sihlale lwandle sishayisa round yabo sihlale sa round. Slide amakhandlela yabona red namakhandlela white. So namangamla athi masizikhatheni lana sonke yabona. Aphethe plate. Sifika sizikhathe. Aphethe iglass enamanzi yabona. Sihlanganise lamanzi sihlanganise amagazi wethu kulamanzi and then siphuzene sonke siphuzene after that angazi ukuthi kwenzakalani ba fanele kwaqha shupu engasibona senkwenye indawo elwandle Cape Town yabona eKemps Bay sihleli surround mangithi hayi man akusi Hout Bay lena iKemps Bay man kwenzakale kanjani athi namagenge hayi iyasebenza magic yet. Since from that day zange ngiphinde ngifune ukuhamba nalama out uyabona zange ngiphinde life in uyabona so zonke izinto serious many more zonke lezi zinto yabona slanki la emhlabeni sicontrolwa yabona evil mara wena fanele uvule la emkondweni mawulele ha uSathane usezodlala ngawe serious
Satan does really exist people who experience it please pray your God indeed don't be misled. Please, kneel down and pray. Yes, I'm in mourning.
Imira, computer, yeah.